Nā wai I mū, kātahika kete anō, ngā reo mō Jami-Lee Ross. I te putanga mai o etahi hopunga kōrero hou, I Wanganui a rāwako Simon Bridges, kai arahi I a nā hinara. I tēnei hoputanga nei, kei te kōrero a Ross ki a Simon Bridges, rāwako Paula Bennett, mō tāna whakatā I te whare pāremata ko te hauora te take. Engari I ngā rā I muri mai I tēnei kōrero, ka ara ake te tohe, nā wai rā katai ki wiriwiri.
We are trying to give you the lightest possible way out of this. I mean, your behaviour from here and how you can redeem yourself, as Simon said, there is a way back. You've got to take it, man. But in light of everything that's going on and that you've done, we are offering, because we do care about you and your mental health, we are offering you the lightest we possibly can.
Okay, te whakatā tonu a Jami-Lee Ross I te whare pāremata I tēnei wā.